Jina jiwa semi naitwa Jeff Kuria, mbeshte mnoma sana wa DJ Exploit. Ndeleni kusubscribe kwa YouTube channel yake. Anafanya na Cutro Entertainment. Keep up.